Education is key to success. Izibe ukhethe u-success nje kwakhiyelwane ngasekuqaleni. Hayi.